muri gose uve asori la navi onda zabu mungu ntiko 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 mini ali beso ina lendi yo kana alinafi chigao yo seji tibuve alinafi pajaru zabu mfa ziwo desa amaya amusa wa sinikazi wa chimozi wa zibambolu ishikanyawa sinikazi wasu nangafumu kankuzi sinikazi wasu to seji tazi wana gamba ka lendi yo alinafi ali beso ina lendi yo kana alinafi yoza misa chigoti kuli gose tinga kari Malai mosemu tukupila radio anapi. Kuri mbeza mbi, ingote kula 97.1. Palibe sayi na radio, gara anapi. Pajaru zengerezu, anani na kukwawo. Siko mwambini. Kwa maso nukula tukupate ni pesi, imene mtu wake, ni minishi uma ndila za wa umpawe. Ndipo kwa nani mtu minishi uma, ama paji baguwa, nisale ya bakuta. Na segela, na jelela, masiko ose. Ndipo mpame mpawina, zina agelaza, adaiki na kukumbake. Ozala ndi zilonda ndipo anafunitsisa kukuta ndiza kugawa gomela mwini chumayo komatu agaluso anata nayikidwa pakomo pake ndipo upemphawe phawe anamwalira ndikuti iyeyo analengera ndi angelo kunga uchipuwa cha Abrahamu ndipo mwini chumayo adafaso ndipo mhade anakweza maso ake kukhala nawo mazuzo naona Abrahamu padali ndi Lazaro chifuwa mwake ndipo anakweza mawu nati adati Abrahamu mundichitire chifundo Mutume Lazaro kuti avike songa yachala chake m'madzi nazi zilitsa lili milanga pakuti ndizuzidwadi lawidi la moto koma Abrahamu anati mwana kumbukira kuti unalandira zokuma zako pakukhala mmoyo iwe momwemonso Lazaro zoyipa ndipo tsopano iye asangalatsidwa pano koma iwe uzuzidwadi ndipo pamwamba pa izi pakati pa ife ndini pakhazikika pompho lalikulu kotero kuti iwe akufuna kuwoloka kuchokera kuno kunka kwa inu sangathe kapena kuyambuka kuchokera kwanuko kudze kwa inu sangathesi koma anati pamenepo ndikupemphani atate kuti mundume ku nyumba ya atate wanga pakuti ndili nawo abale asanu awachitire umboni iwo kuti iwonso angadze kumalo ana amazuzo koma Abrahamu ali ndi mazuzo ndi aneneri anati amvere iwo koma anati iye aya atate Abrahamu koma alungali wina akapita kwa iwo ochokera kwa akufa adzasadulika mtima koma anati kwa iye ngati samvera mose ndi aneneri sadzakopeka mtima ngakhale wina akauka kwa akufa aleluya anthu a mulungu
kwaya ya lero mafuno abwino
aha kufunda kwa banja kumeneko kale lathu limene kwa ife anthu akumudzi kumakonda zimene zili kunja sesenya zathu Ali Malay is my drum, drum one, drum two.
Lelo alinafe yawanitsa zakati wete ngekufalitsa utenga
Lelo alinafe yawanitsa zakati wete
Lelo alinafe yawanitsa zakati wete ngekufalitsa utenga
ngekufalitsa utenga wandane
wamweo wamweo wakalamu mamba ngekufalitsa utenga
Yeah, we're going to go right now. abegere kuzamita jigodi bagari batu wabuare diyo alinapi orija ako jirugamo tijona nipeo vera lago luso ntari waoneta zago chito zijiri ya umboni uyamba ulaya bakupeka boma limoti palo wakua ukupeka maboma angapo ulima lagobaiwe ine ntari dirive ulima ala wakaribe sola angaboma kumuya migira ndakoro lango baga chakanya koyo yamba chikondi bai ine ntari wazamitsa ulima ndale iwe gao surenga zaji kristitu ndiye ya kongonya wakula lebe alinapo ima kajirugamo ngaribombo kujirira usa yengi ulima ndale Ora ndale ama ngofuna kuyambali tazwe peto amibingo ni maboma ndi amilundu telani. Bilachwa yako mayilunga amunga ndi mubagira. Yako chido yofalisa mawa mungu ndi tudi limbiga. Hawulio nona mbali wanga kifumira kudzira. Sili kazi wana ife kwa majifuwa ya iwe lebi walinafi. Wata kuzamisa jivoti magari batu. Atoji jigamoro kunchinji. Aleva wana ta unambuma. Apaipo umaja kunsimba. Ajipaka luka kuchisi. Atengo wako mkona kona. Atoke kumaganjira. Omweba pagari banyanja. Analitoka ngulu kudeza. Ajisi tisa pada kujuwamba. Tose jivoti jatu. Kazama. Wakula lebi wanafi. Nile nyamaro ya daskele. Ukulia vinyonga wasambu kujuwamba. So.
bagabira amaba yamale pe obimbagabira abafunasi ndona nazaru kuvera kunyoka basi zironi ozawozi imanje amali badza badza limenene bangi doyengela kuchipanda ziko nembe yaka ngaune ija iyo kumenego uzina mezuvera indigenous technology
Ay, ay, ay. Agua mi agua, Ndemunga mwone na lero. Chaka chao pambana wambiri, shari nafe.
Zone.
Mujona bacha.
Solo, pomene kita bambu tifuli chaka chari nafe. Ndi maona katibuli handi, alinafe ndo sikana. kapena njia moja kuti mira kuri kati kuti kuri pesi dayake komanda hista kuyanda sina wana kuchani rata nduyo kapena nduyo koma haindi tu ndaona tu anayo radira kwa mbili ndipo watu anayo sanga kwa mbili ndipo demutina mwaka lindi chimeleseti
demu ati mwona ngare ntsika anati
kuyambu penyi penyi mwona katika ndi mtu wa mai kuti mwona kupesa kumbeta
oh lanti wazono usawadi lati
zona nga singa ti missionary sule umati nga ti njoka sienda ndi mwana pamene ali kubwera ena ndasiya kumuzi ndiyenda chocho ndekha
okay ndeno chiyembekezo chani pa station imene ndichotani
mtemakamaka pamene ngati kufotokoza a bishop stima ndiye sandi momwemo sindikulapista ndi a stima
stimaso
ndidaso bambo a director a radio inafe bambo chikanya muti chikanya bambo chikanya adandisaida atamakamaka mujanati adazuka nthamina yake adagonereza tsimbe ali kusinkhasinkha tsombo kuthamanga adathamanga bwanji mukuyambala mkanjo
zonadi nditu zonadi ndepanopa
itiyamakamaka tikupezeka ndi tupaliponse koma ndimafuna ndipereke utenda uti radio inafe ikukula pangolo ujakafotokoza kompano tikhalaso ndikufuna ndingopanga review ziwiri zitatu zimene mwina bambuchikanya sanafotokoze komabe alifotokoza kompano tikhali tv kuti akati anafotokoza television tikhala nayo kulira radio inafe tikhalaso mwinaso ndi kodi tikhalaso mwina kuteka ndi film station tikhoza khalanazo timeneze kuti no amati radio station ira wasati film station okay ndalakwisa ndituti koma khomo ndidzosegula kuti aliyense amene akumba mweza redio kutumikira kumungumuzera pa radio kupulusa mawu chonde achinyamata azibambo azimayi mulolandiridwa ku radio alinafe atiki panthawi ino poti tikupita kutali mujadzafotokoza kuti amishonari alibe khomo lenileni mukhala tikuira kuti chokeso pakati kupezeka ku hilota
hilota
chilota ya wingi chilota ya wingi ya sino apokutokoze kwambiri kuti apa ndikuira kuti ndikhale pasi ndiyolepo madzi awiri atatu chifukwa adandiuza kuti kudyaso kuli icelandan alipo icelandan
kumalawikona alipo ndithu
so I think I need to take that one kuti ndichite ngati kuzizirisa ku course ayi zikomo kwambiri zikomo
kwa wana gama nga ben hura beri ya kwa mga anda wana ayy ayy
ayy
ayy ayy ayy ayy ayy ayy ayy ayy
I didn't know it.
wakana wabiza wabetsa amari wabetsa wubonyi wabetsa wubonyi ibine ni ilongwe abdiocese joint choir kumenyeza smart ilongwe abdiocese joint choir kimbitsiwa ni ab choir master Augustin Kalibu wankuluze Zimamukambi wa DJ, zimamukambi ya DJ
Ujenga mwina, njipo, njipo, njipo Thank you.
chifu kwa mwa mwinu Chavuta wanga upa mtunda Tunda Mwangu watu obaza chifu kwa matikome Aene lapo mtoboza Aya Lumbi watu wapata Nizeko Chifuwa majikonda Nizeko Aendele kumtapota Nizeko 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 Nizeko
So I'm gonna go for my mama, I'm gonna go for my mama. Yeah. Pepe Pamuaku.
General Monsignor Patrick Tawale, mene mulipompano ulimu kwa kula kuwanse, mene tasonkana pano akwaya St. Andrea Chilota makwaya mene munabwera zati sangalata timawera dinare kumanso maula ndiye na wanse mene tabwera mene mwati sangalata mwapadera mekanka ya brothers kutukira kushipata Zimu kwa mbili kuti mnabwela mwatisanga la tanso Paliso bale pakati pa ife ndi nuyo Redu alinafe ndi nuyo Nditokose kwa mbili chifukwa tuwa mbilira Cha support mene muma pereka ku Redu alinafe Mchila sosi ya nasiana Chifukwa cho mvela Tima landira feedback Mkama mvela ma program osi ya nasiana matuza Zimene zima tilimbikita Chifukwa popanda omvera radio palibe Chwambirira ndi omvera Ne kuti munamva kuitana Timaita nina pa radio Sina lembe makalata, timaita nina pa radio pomwepo Ne kubwela kusonyeze kuti mma mvera radio Tukoze kwa basi Ne chaka cha alinafe 20 Nishimene ichi Tatana nazo Mwena kutokulo tuona zina Pamali sabeni peni, ni kufrene sabuno sonsi mene muzi kwerera, mwende mwino, di madalito amurungu. Mapadera, komiti, imene maendeza chakashimeneji, ya kutayosisi kumaso ya kuredio alinafe, kutoko zeni kwa mbibi. Tina gawa na chido, nipo chufuwa chakutalie sana kukira wako zinaenda mwino, zinapepuka, sikumo kwa mbibi. Murungu atidalise tosefe. Ule mukhale kwa tate ndi kwa mwana ndi kwa msimoera monga panalipo yamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi panthawi sosatha amen mdzina la tate ndi la mwana ndi la msimo oyera amen zikomo kwambiri
zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi pali ntchito yambiri yoti anzathu agwire pano kutotse mipando kumasula marenti zina zonse tineo talikiza pompo Pamedi zibwela watu mulungu atitso golele mongani na kare Zonsi zimenda kunze antula lero Talikisa pomwepo Ambuya utsogolele ni monga mafakari ya langa zina Ndi Andrea Zalimba 48 hours ndiribo kubangulo siko seo tiri mozi paka mawa Musa dandavule zikomo
Inendilazi la sezondwa yu mkwemezuru mchewa sanga. Kwa jambe wakabanda mende mbalungu ili matodi wapati wako John White. Anyamata kwa ajiru kukasungu.
Abe Kipta Marika, Radio Arirafa.
My name is Miss Chumwala. Ndawunya na nionose kuri munabwera uzayitandiza kusanga la jaga jimile yi. And we are dedicated.
Kabolo oboma oboma, parish ya tundilikuni, padakalipano ndiliku NRC. Koma mtauni muno tinakala mozaka 32 kumtimo ya parish. Koma ndepoli nso sirana sirana za iglesia, basi titapuma titapita kwatu. Sikoma kwambiri.
Monsinyo alipompano. Sigulina ambuye le TCI amafu samo sinyo maona ko a morning pressure ne nanda bwa bundu zota ndina morning pressure ine ndi bambo luwi chikanya sikomo kwambiri kuti mnabwera nonse sikomo
kuma jidule apule apulesha
mwasera kwanje nonse Inezina angandi ni mwani kashinya maripia. Takula ndani, kumasa ratokoza uti mabwela. Ndi mwani tandiza, kusanga na jaka shimenishi. Mwani kudangi teni nonsi.
Ine ndi Doughboy, atsogo mnyamaro zisarogo mwazi yanko jona Mr. Positive, Jonathan Mzumazi. Mwaswela wanji nonsi. Zigo mwami.
Siaji fina mine wa malankula gonjo nditu
Ineyo ndakondwa kuti nonse mwaswera kwino ine dzina langa ndi Mary Chikaonda kuchokera ku St Patrick's Parish area 18
Mwaswera bwanji nonse Ndathokoza kwambiri chifukwa chakubwera kwanu ine dzina langa ndi Akim Kasonda ondikonda amangoti AK amaliza
Zigom, ine ndi Matthews Banda. Zigom kwambiri.
Omudzi wa Marilogolo boy. Amene ndi Logolo.
Moni nose. Ine ndi Gilbert Khungwa, St. Joseph Parish. Alinafe, bora kuti chani? Buhu.
Moni nose. Ine ndi Blessings Chikoti, Omandevu.
Bodza likakhalisa limamba kumaoneka ngati zoona ine ndine mwalimu chitimbepheri
amene amulina usiku wose uno mpaka mbe
pepani ndi chifuwa dzina langa ndine Grace Chapasuka Kazungulira zipo
zamvekabe mai mwene nazo
Alinafe oye!
Oye!
Alinafe oye!
Oye!
Zanga ndine Zode Maroliro na mkungu wa Wireless.
Zipo. Aha. Zipo.
Ine dzina langa ndi Aida Chatuluka, siko mkwambi.
Tindi safari yosa sita sina nene.
Mwaswala bwanji madzulo ano. Mwasira nsabato pobwela kunonga. Ine ndine Harry Nkoma, mnyamaro nanala nsabato sasira. Ziko mwambiri.
Ya chaombiri manja useo, ya. Musuma nene, chabwini, chabwini.
Kito wa siriribwino, ineso siriribwino, zinanga ndi Inesta Muhone, ziko.
Anyamara ole mbankai na mineo. Ia, akanali bonso hapa, anyamara magamerao. Ankulo angono akagona dulo ndi mwana Sajid Ogoni.
Tatokoza kuti nonse muli bwino choyamba tatokoza kuti munabwera chipanda inu zathu mwina sizi kanaenda kwenikweni ine ndine nani malamba standi achimwene aumaliza kapena kuti chintsizi tatokoza
ayina awa apatseni
ine dzina langa ndi Eric Norman Gwaira
tiaumbire manja onse watumiki athu wedi ntunkulu manja kachikenanso omaliza zikomukwambiri Aguloza lo zaidi.
Niweo
Andione tete. Inendi Andrea Zalimba. Mwana wana sketi. Waguda ngadamake. Dazi mano ziripo ndi tuzozi.